got me 10 feet off the ground.
WKTU, Lake Success, New York.
Dropping the beat on the greatest city in the world. 103.5 KTU. The beat of New York.
Da 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 wanna be your lover. Take a chance, my love is like no other. On the dance floor, getting down. Hold tight, I never let you down. My love's definitely the key. Like boys to men, I'm on bended knee. Loving you, not like your brother. Oh yeah, wanna be your lover.
York.